Abusia foye nyina ye papa Odifoo Kwabena Tawiah wakasa. Ensemu a wabekan ano ohye. Da bi otaka sansem we so waye ade bi dia ma eye MPP fo no manfa aseda ama no. This time around abontina wo baaye no. Wode ewuo ni nsema kese na aba beto ye president na adan kwa kufu adoso. Sese wa amba amba meso otoni outa. Sese kwale mis na no ye adan wo se eye NDC fo ne befa aba no because sese na de na akwako. Omo omo kwa yeye no, omo nyina yeye yini na asia chwedi ama wababe bofom. Ntini buofwa enya asem kituwa. Eradi na ye drilling company fo na aso yasene. Ube ti ma from number ne wo school ni so wo dan wo gana mu. Na apesu ome tu nsu odi ma wo nkwa liya. Specialist fo ame kamfo di ama eye omo. Omo alo mumfi di beba ho. Abe ye jumedine edi ama o. Peki omo namba nanu omo endi hunkomo. Ye papa Odifoo Kwabena Tawiah se. Wa ye jumedie bi edi ama eye MPP fo. Na MPP fo ye yini bunia ye. Waka saa simu ya kaka ene die video di ababo ntina no hye obetimi lo comment aba me ya kan kire waadwe ne hye video no MPP fo mo fantage wo mo papa yi su a wo su ni ejaju a wo twai eye de na ekro se se die nsem a wo kana no hye nsem a wo de abegu fom no ano hye ewuo na nadubewu na nadubewu adoso e de na ekoso na nadu danko akufu adu nya nkasai wakwa ne nchen apa na sa wo nko ne nchen e dia na ekoso enti a adechi a ubewu adechi a wasore adechi a ubewu adechi a wasore e dia na ekoso yenkoni enkoti e papa Kwabena Tawiah nsem odi abetudwa e dia mana na dankwa kufu alu se waye dwumadie bia ma no na ohia na se da
ade na wode bae no nanso na nadu trim ye din mama ma djuma ma frem bi djuma mama nanso mu mama mi wansidi MPP4 wo mami once di obi amfa phone frɛ me mi sɛ me sɛ kwasi ampani wo te sɛ bi yɛ sɛ adwuma wei ma jɔ mahama kɔma kɔmo ne me adwuma me yɛ ma MPP fo no bi yɛ ma jɔ mahama kɔma kɔmo ne me adan ana president wa frɛ me ama mi adwuma na mayi adwuma nyina ama na ntimi fa phone kura mfra mi mfrɛ no onfa mfrɛ na wonfa obi wo ni fie ho e frɛ na Isaac mafrɛ no onfa saa nanka wowu a owu yi a eba no nka mi mfa ntudwa ka mene no na bekwa kwotna se saa sɛ mi hu hia na dia wo frɛ me e ko jubri house mayi adwuma ni nyina ama na wie de mo me me frɛ na wonfa nti MPP fo nyana me akyemfo onsɔre na omunya adwuma na fim da me kan wɔtena adwuma da kɔsi nkoda sɛ ɔma pɛ papa ne tobra papa ni bewu na nadu bewu na opposition fo bewu ni na nadu wu pa opposition fo bewu ni ɛdase na afɛ ade na wo mɔso sa asie biem no aman ni ntie atwuma amagya ma nana do o ma chechere no aye MPP fo ene di kan ene ko chechere no ansa na opposition fo so toaso muti dia meka no nt MPP fo ne di kan ye to abani wiye ye na no mede ko e ko chechere no enti me true challenge ama the whole MPP o mon kono mko bisa me Sami, mi di atura nyamin kume, ni mana watri. Nti MPP 4, ekwe bisa nina ansori ne, Muslim fwe wum, akonfwe wum, ahifwe wum, politician se wun sori. Onko bisa. Babi amakwa sani papa weyi. Nemo akawo wuonu. Nanadon fremi mami good money da, nto monko madimu. Majime nsa. Wo ye nipa ponefo na sunsun nyuma wo hwe ba bia ye bobo din ni nyina no ma mo kakra 40 billion every ritual ba ko bia 40 billion times the same na na do wa ma me wansi di da wa fa mi aba me good money da nti wo wo na te ye nim no a na tamfo na suma ma no no Oh, sin tin na papa bi na mo se enche papa we obewu. Enche papa we bewu. He? Eye sunsun ma sem na me ka kire no. MPP for sorry na ne kire. Me ka kire. Na mo behu. Wo behu MPP for mo behu. Eye secret. Sunsun ma hinta sa na me ka kire mo na. Do open one line to challenge. Ade bone be na me ye ya wode me aye ba no afre me akansem nyina chana me aye adwuma nyina ma na me papa intimi mfre fun emisam so sei me frɛ ne so awamfa ofi se wawie na na do adwene se wawie mo twen na mo hwɛ nti owue mo nkɔ na mo kɔ sesa obi a oyɛ mpipini bia nkɔ abisa etin a ma bobɔ so nyina no mo tie me etin a ma bobɔ so ba bia baby, I'm a cross sunny papa. You are made call ye nano, empty before come. Nana, do I whom your mammy once he did that? Me a train. Tempy before you now, sorry, see ya. A dean, ain't in a midi dean, baby, I'm a cross sunny and only in a midi dean in a two da. Omon coho, no Bianco beside him on the old name. Who I wouldn't him or Ghana? No, wouldn't him. Don't put me in pony. Tim, my tongue. But then from a bow, dear. Oh, me from a comb, a woo. Oh, could you have you so a woo? What did you a woo? Oh, not just as you were so a woo. Oh, bunya me dear woo. What thou get a so a woo? But some of poor mini master, my mammy. So small, what gonna hang in any master, mammy, said me, me mean truck. A juma magiano. Abi amako sane papa no afri no ene na me kan kire mo central for ne ti sana na do nim na MPP for ni no di ko agro me ko kwa yam de won be fa so ene ye ni breda nti di aka no aka san na se nti MPP for na anko no mo sane no na wo wo da na nim na na kina yare na be ka ne next week. Na my friends and drop for neck. Na mo hwa ade. Sha me yakwase a 2016 e ka me boye nyina no. Mu di matam ka ho. Ana masan frɛ me di adwuma ma me besi ne. President ntimi frɛ me mi sa me ba good morning. Nti asɛm ada ho no. Na me kyerɛ. Owuo hu asɛm no so me ka kyerɛ no. Sɛ president o ma sisi owuo di ama wo. Wo sɛ wo gi ma no yɛ sɛ wo bɛ sɔre so. Wan sore so nanu ami wie madwuma nyina me se abosom ama bobo din ni nyina no abosom we nyina na opposition fo emi ono anen krofo a ono ti aban no o makwate chire no enu ti na enipa bi wo ho a na ese nka nananu o mu ye adwuma o mu di aduro na chichire wom enti papa ni yura free wom nanadu yura free wom. Dr. Mwakutu for Wahi, Mumisa Nana said, Dr. Mwakutu for Wahi. Yabatu about 2016. Na Amwakutu for your dear manana. And then you two are by the only a drawer attitude on any term. You were lawyer be 2008, 2012. I summoned a bar court on Mo and Amoyayi, on it lawyer by Anderson Wayne, Mumisa Nana Mammy, Medassi. Now who are some baba? Umisana na wa sebu se Anderson wa yimfa. Maka mi yesunsun ni pa maka sa sebu yi. Mo hwe. Mo wa kwachi fofura mu misa. Asamana me de ma ono wo ye bai fu ana wo ye de ni wo ye de ni dabi wo ye de ni wo ye sanchiro ni enche me de asam fa so wo ye bai fu ana ade na me de asam fa so sa fa koma president na wo pese obisa me sansam we asana me defa so ye chiri ana tie me my friend anado me ne me no my friend sabrata 1 month kwa amfa obi tini fie ho ye friend Isaac my friend 1 month kwa amfa enti na me di asana me mo se onti afi what am I say me nyimi yo me ye difo me nyimi ye ne mo anado hia me no osoma nkrofo me am be fra me kodubri house omo mi hia no a samo baba my friend there on fa me phone sana mo politicians at here na ajuna nyina se ne ho ato no se ma ye ajuma na wie mo hwe nkuru a makosai tatu me ni nyina MPP phone di kan cheche poma tomade aduane kro ntumi mami mi me kwachem 2 years ni mi ana me de me ka kon na so de ho achem se die beba ni ma chem fo ahemfo me koto wo ba ahema e wo achem kro no so kibi na me koto nana enso wo achem kro no so me koto na kro no so enen so de ye mpai bo se ne ba ya nana du wo mu wonde mo se achem ma ene wansi me mpai bo na se ana wa ohema ne so wansi obi a wotimi bo a me monko mon sentrofo nyina monko kibi na monko bisa obi a wotimi gina machi bo a me ma me wie mpae bo ne nyina aye ba mo hene achimu ba mo hene mpae bo na me be ya me be wie no ana onabo atachi abeto me au adan na man kan kira yen ana atachi ama me $500 attach your mommy $500. E wa achimu pai bom. Na empanifo ne bewu ni nyina empa ba me ko di 3 days no. Achimfo ahemfo no obi amua me. Te me ana me ya me pai bo. Me nyontofo, me members, me do ko nyina no. Achimfo obi a na nate ho, ohima ate ho obi ate ho, me ka kire wom. Achimfo ye wicked. Ntimi dia hinie no bekwa asante nka hinie no yekwasi ndom dia but onye serious ntimi de be ma kra maten mina me ka kra mo fe me ye serious mo hwe me yi Ghana for mo hwe me yi na ne de me gina me biebie ma no sam kasa ye kwa na mo be hu die be si ajuma ma ya ma chemfo me ya ma santefo ankanya ma brabo ni na na don timi misame me ka abesa yesi teacher mante 3 years ni minti abo obi antimi misame hwe achemfo na ni tua eye na manu me ho se me ye ajuma ma nanado wadi ade awie maye adwuma na awie madane neema nka ye dia na nka nana mmo nana do ho ban achemfo sori na wowu ne de na nimu no aso ano de ye mintimi nya ho hwe asambi wa akire ba bia me kokko sesa abosom ne nyina ma ano no wabobo so san bobo so biem na gana fonti ni ya juma meme maye anana do nnim ho hwe achemfo nnim ho hwe omuwansi di nnim bobo so ada ma mmoka kra 1 billion ye kansunsun nyuma ye di acha okra ye 1 billion enti gana fon panifo a omani sika yesa no me ka kira mo ne omuma etie mi nyina nsa Ghana sika ena omo digi nro na enro bo ye din na sunsun bo ye din enti semesesan na na do omo akwa akwatekere no ada ho no MPP fo ena di kan won mo na omo sesan no mere senior post no a won mo e bo a na na do amu akutufu anum ene enipa adu om sika ebu aya aka nana do din ko no mo befa ho no om di nduro ene chichire wam nti om agi wam nti nana do kofa onare person ene odu won ko sisi ye na wo mo edu osika bo aye no ene masu kase da mpp mo sisi ya ti nana do pa ene na kena won hwehwe om agi kwan asama da ho no sambra biem ehon nyina yakwachechire na nado onipa ba akope na mpp nipa biara edin we ya yabobosu no wentimi ankom ahuru same dia me kana makosane na obie wa no radio so anase ka bibia nyame nkum obiara wa ankom anko bi sha hu asama me kan ti na ni din ni nya beti bia no nti obi a oye mpp ni biara no nti ro challenge ma me omo ko abisa no mu hu ba bia makosa ne papa no owui ene da ni mu sese ya ba owuo no so no me ni ko chi e kan wase wo be sori a chire na me fa aduma ni nyina so hu se e papa na an sori nti obi wu anima ni mu asana ya to aba nti a chenfo ne mpp fo a mo pa na mo sori mayi minsa frimu mu bo matrimo din 2016 aduma me jeje nyina mu se ku mani ma se kan bi din matam ana ma sa frem dubri house twice di aduma na ma me mayi aduma ne be si ne me papa president intimi frem se good morning kwabena te yade na wudi mayi sa aduma we nyina intimi na me de ba bia me call ye ko sane ni nyina na me di atuga no MPP fu enim aduro so enim tumi no omko bisasa sa me sabemboa no mo kona me boa nyame o ma me na wote mfiri gana hana me ngu ni to nyame o mo kodo mo hu sa me ni di ntro nyame ma me na wote o gana hana me ngu na so onko hu sa me ma yesa adwuma we ya o mo misa sika ko a me di tu ya me papa no ho ka nti aka ne nkwanko a asane ya to abanu nti omko ye ho adwuma ya me shire obi a ni abre papa papa ada na moye kwase abufu osa ada na moye kwase abufu osa nti mini di menom eno ni adanse a me hwehwe se mu nyina mo ya adanse fu nti na me frɛ mu sɛ mo nyina mo mra metie na mo hunu kwan a me mpanifo no so de me nam so mo bɛyɛ ma adwene sɛ woni akwamena te wi akora no yɛ hwɛ no wan sidi mpp fo wan sidi me papa nana do wa frɛ me de me atɔ so twice from Friday from Sunday we see na to me mami wan sidi sɛ gye to aduane di mahu adwuma nko amakwa akoyɛ adwuma bosomo biara yakɔte kire me sane wɔ so no ayɛ 1 billion nti abosomo dodo wɔ sane na mabodi nti wɔ mo ayɛ ntutufo nyinaa nko a bisa mra ansa na obi ade nanu atum sɛ wo nim na wo nko a bisa ma na wo pokwa me ta wi ade mpɔne a wo home frama awu ukuti afi suwawu unumu suwawu udidi ewu wonnati asase we suwawu ubo nyame di ewu me du aba me di ato ama mpp fo nyina no me nada amone mani abrepa na mu hunu adwuma ama ye ama president ya waji mi mu ayi mi kwase ya te me train free ne kosi wukoda se mu nana akaketu wa na monto aba ehe ni ebesi nya kwase ya 2016 me ye atuma nyina na bode credit ne koma wusu bempa wo sa be team atam kan ku mani ma so radio so bani baya so ni pa we musa afra me anka me san ba biem nanso me hu so o man ni nti me papa wo fra me sa
wo anka sa wasumu o sia me onu masem gos na wasumu o udifo kwabna tewia na akasa no ewu na dos na na dan kwa kufu adu obewu obesore wawu wanyane wawu adoso se se die yesere mu na na dan kwa kufu adu hwena se wako papa yi ho a ko ne ko so to ne out na se ewu no ye di gus wo na dos ye ha ne di program ni be se mi da so ye kwa na ba television wo betumi lo comment aba me akenkan na mi hira opa Kwanaba TV and in a
Christianity
is taking one of that level. Why it
is level one Christianity yet taking television.
I am a little bell every
media na ye.
I am a
little media.
I am a little
bit of